Lesotho Plantwood Parent Association LPPA Program Information Officer Mr. Tladi Matela indicated that the purpose of the day is to provide health services to youth in an acceptable manner of which will make them feel comfortable to create job opportunities, adding that they're also going to discuss some important things with regard to their company.
Go ya pele jwa dintlha tse ka setlhogong e be taba ya tlhatlhobo ya tlaleho ya mokgatlho ya selemo sa go feta go kenyeletsa le tlaleho ya ditšhelete tsa mokgatlho gore na go ya ka batlhatlhobi ba dibuka tsa mokgatlho ba ikemetseng ditaba tsa ditšhelete di boemo ba mokgatlho ke bofeng ka tsone ba beele batlhatlhobe gape gore na lenaane la selemo se tlhatlhamang seno mme selemo seno tla be ba 2017 gore na ke lefe. Empa e nngwe ya bohlokwa e be gore jwale ditho tsa mokgatlho di tlhatlhobe dikgothaletso tse lokisang molao wa motho wa mokgatlho selemo le selemo ga e bona le ditukiso tseo ditho di belelang go di be teng ka ga molaotheo wa mokgatlho di ye di diromelele mme seboka sese seo di tshwatlha selemo sena ona molaotheo ono o tlhe o na le dikgothaletso tse ngata gagolo gobane ge o tlhatlhobile botšha re itshetlheile le molaotheo wa mokgatlho o re ikarabelelang gona ka kotlologo e leng wa International Plant Parenthood Federation e leng gore o tlameya go feta ka pela sebaka se segolo jwa le molaotheo ono ba o tlhatlhobe mme ba gane kapa ba dumele dikgothaletso tseno jalo tlo tseba go nka methati e nepagetseng ya go le leseka ka go naka mona o nke methati e nepagetseng o fitlhe magotleng le law office mo mokgatlho registerweng teng ka kotlolo.
Moreover, Mr. Matela said Lesotho Planned Parenthood Association LPPA provides family planning and sexual and reproductive health services towards the communities. However, they have some challenges such as limited facilities. He therefore made a plea to government and Basotho to assist and support LPPA as much as they can.
Empa diphepetso le tsona bile ga ke shupile tse ba teng tse di ba teng tshebetso e tla nne be taba ya disebediswa go ba boima gagolo go mokgatlho go sebetsa ga o sena disebediswa e ka batse tšhelete e ka batse batho e ka batse thepa ke tle ke supe ka kotlologa gore ge sebetsa ditirekeng tse re na le ditliniki ditirekeng tse tlhano jale gapele go mona re ne ntse re na le ditliniki ditirekeng tse fetang botlhano tse dingwe tsa tsona tsa tlameya gore di kwalwe ka mabaka a gaelelo a thepa go kenyeletsa le ditšhelete mme taba eno se di bile batlholo tse golo gagolo ditirekeng tse ntse le ga tlameya go tloya go tsona empa ge ntse re ananela tlatsetso eo bafani ba e etsang go kenyeletsa le tlatsetso eo mmuso wa Lesotho o etsang maanong a rona ka le mokgatlho gobane ke tsone ditaba tseo re ntseng re phela ka tsona go fitlhelela gona beletšeng.
Lesotho Planned Parenthood Association LPPA offers services including HIV and AIDS testing and other services. Ntshepa Sehashepe, LTV News, Maseru.